Jabulako, der Samari, Delta TV Online.
Je, uliwahi kupitwa na vipindi vya Muzdalifa TV Online? Sasa unaweza kufahamu mambo mbalimbali katika jumuiya ya Muzdalifa kupitia channel ya Muzdi TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment channel yako Muzdi TV Online. Chaguo lako.